Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video for attending. Thank you for love and support. I appreciate you. Siyaqhubeka noThando Nesthembu with episode 5. Lana episode 5, guys, ayikho into ejuicy kakhulu. Ubaba Mseleku kunomunye umuzi asuhleza ubona. Lo muzi unegceke elihle alithandayo. Kuno mama othrimi ihlahla la ngiyazi abanye bayiyazi le episode lo mama ayikho othrimi ihlahla ishuthi mayebona uhlezi nje ebona ihlahla zakhona ukuthi zinhle kube yinto ayihalelayo naye ukuthi bekhona ekhaya lakhe wangena ke kulomuzi wakhuluma ke nomama khona mathi uya mashuthi bemangazi ukuthi umama lo owenza lezi ihlahla oyithrima kahle wagcina ke esehamba nalomama ukuze beyomenzela ke ihlahla emzumbe nomunye futhi ubaba osebenza khona lapha ya kaMseleku bebenza ke nje ihlahla esefikile lomama nobaba benza ihlahla noma yini waphuma wababuka kwaba yilokho nje uMakhumalo uvele ehlushwa imoto uyabuza ke ubaba Mseleku ukuthi imoto inenkinga yani ngoba ubaba Mseleku belinde uMakhumalo emzumbe kodwa engazulala emzumbe. Ye, uMakhumalo uyathanda njalo. So kwesibili, angithi uyakhumbula ubaba Mseleku bemkhumulisa i-t-shirt ngoba ine-lipstick wayadephuma kuMakhumalo. Namanje ke emzumbe usefike wababona abanye uMakhumalo kungakafiki uhlushwa imoto. Nina kazi nabona ukuthi lana emzumbe kuneti angithi laphaya ku-season 5 bekomplaina bethi uma ngabe yena uma ehambe ebuya emsebenzini kanjani kanjani noma uma ngabe abanakile ukuthi uma ebuya emsebenzini ngoba phela nangu uMakhumalo sikokwesibili simbone ebambezeni wahlushwa imoto kuMakhumalo athi ubaba Mseleku kungenzeki nje ukuthi kube upetrol or diesel ngoba uzoba nenkinga makuyiloko shuthi ke indaba ya diesel kufanele ngabe indaba elungisiwe athi ke futhi ubaba Mseleku ngoba nje uMakhumalo esendleleni uyamphazamisa ngoba akazulala endlini yakhe kufanele ihambe kodwa uselinde yena afoneleke nobaba obalungisele imoto umlungu lo obalungisele imoto niyamazi afike ke mayecheka imoto angazi binenkinga yani kodwa bengasiwona ku diesel uMakhumalo yakhululeke ngoba uMseleku bethe nje bazoba nenkinga mawukuthi imoto yakhe iba nenkinga nje ngoba engawufakile u diesel o indaba eno diesel bayilungisa imoto agcine efikile ke uMakhumalo emzumbe wahamba ke wangena endlini obaba uMseleku wamtshela ukuthi hayi bengasiwona ke u-diesel. Mase behlala phansi ke uyaphenqa ke ama-files obaba uMseleku asazi ukuthi uphenqani. Usethi ke uMakhumalo ungangitshela ukuthi ushadile ungashongo. Usho ukuthi mhlawumbe sekukho ne-secret wedding eyenzakalile. Wase ubaba uMseleku uyathanda ukuhlezo ufake imshado. Yes, I'm saying yana. Yes, yana. Njalo uMakhumalo noMseleku uma bexoxa into yakhona eneyintombi nomshado. Nokuthathwa kanumber 5. Amahlaya abo alapho. Kula kuThando Nesthembu athi kubaba uMseleku yena nje angeke asaphinda shade futhi ukhathele angeke ayifake enkingeni ngicela lo osibuza ukuthi thina masikhuluma ngendaba ya number 5 ngoba nakho bekhuluma ngawo kuThando Nesthembu nobaba uMseleku simbone sekhala elalele ukuthi ubaba uMseleku utheni kule episode ngithi ubaba uMseleku kubuya ekhale lapha esekhalela ukuthi uMamtolo uhlele eThekwini uthe lana yena nje ngeke aphinde ashade futhi ukhathele akafuna ukuthi ayifake enkingeni. Uyakhuluma yini uMakhumalo ke ngendaba yemoto nokuthi imoto ingatshekwa noma nje isimo semoto singanaki ukuthi into emkhathaza ngalokho ingoba washonelwa unkosikazi engozini yemoto manje nje akathandi ukuthi aphinde ehlelwe into enjengaleyo yilokho kokumkhathazayo ukuthi isime esemehlela kwaku umuntu ayeshayela ephuzile usho kanjalo kule episode waseke umakhumalo wathi uya understand ukuthi why umseleku esho kanje ngoba vele into eyenzeka la. Okulandelele lapho ke baba umseleku bespoil amakhosikazi ubeka yena usisi wakhe wathi uzobaphekela. Maye pheka ke uthi sekuphela iminyaka e-10 engapheki. Yabazi ntsho ukuthi isithembu simnandi kobaba ngoba phela bukanisha ehleli mina uthele engapheki ngoba yini mangenzekile mhlawumbe nje wafika eli endlini kamayeni ngeke sapheka ngeke ivule ifridge ekhiphe inyama epheke mhlawumbe umayeni esesemsebenzini engakafiki bedla omnini ukudla okuphekwa babawa ngiyadlala mina ngiyadlala othi sekuphele 10 years engapheki so namhlanje ke udecide ukuthi epheke nje beke bezwe isandla sakhe waseke ukuthi amakhosikazi onke ke azofika kusuthi bangicabangi kulendlu labafikela kuyo ile yamseleku ebe bezofika bedle khona ke ukudla so uthe kulokudla akuphekayo wenze show ukuthi unkosikazi nonkosikazi uzothola uhlobo alithandayo ngoba uma ngabe ngathi basuthanda isijingi umayini uthanda ufish umacele ngikhohlwa ukuthi uthandani nomakhomalo futhi ngathi uthanda iy'nyawo lezinkukhu so maye pheka yonke into ayiphekayo fanele unkosikazi nonkosikazi athole ukudla kuthandana mase befika-ke endlini njengenjwayelo njengenjwayelo mabejabulile guys ningasho ukuthi yimi ngoba phela nina ninabo ubuxoki aloke nina ukuthi mabejabulile ibuye ishintshe imudi kamacele singazi ukuthi yini mase befika bonke-ke bayajabula-ke ukuthi bayafika-ke ubaba umseleku uphekile bayabona ubaba umseleku unosisi wakhe umpume umacele nje wahleka lokho okuncane yabo lokuhleka kwe-second lokho okwenziwa omzala bethu laba basethekwini hey ngicishwe ngasha nini sibone leso smile leso sisitholayo leso nje esingaphelele ehe leso ke wahleka kanjalo bagcwele ethekwini phela ehe umzala bethu hey guys ngeke ngifuna ukuthi ube ngixoshwe waseke washoke umseleku ukuthi hayi umacele akajabulile kodwa bahlala phansi badla-ke hhayi umacele engathi abengakuthandi nje ukudla lokhu abekuphekiwe mayeni wathi hayi ukudla nje akushayi khona kodwa useyadla ngoba phela isisu sijabuliswa noma yini athi kumayeni ubaba-ke uhlakaniphile ngoba uyazi konke lokudla kuphekile unkosikazi nonkosikazi uzodla inhlobo ayithandayo ngoba umakhumalo uthanda iy'nyawo zenkukhu umayingwabo uthanda isijingi umacele uthanda ulimi ehiyo so wenze show ukuthi iplate neplate umuntu uzodla kuthandayo bayarate-ke out of 10 umayingwabo uthe hhayi yena ngoba umfakele nesijingi uzomnika 8 out of 10 akusikho isidoso ukuthi ngibalele lokho babe nje happy ukuthi ubaphekelile bancoma kwaba ukuthi-ke bathi indlela apheke ngayo indlela ethanda uyena hhayi bona ngoba uyena ongawusebenzisi usawoti manje ukudla kwabo bekushoda usawoti iphele kanjalo-ke nje u-episode 5 bekuyihlahla ey'nqunywayo emzumbe kwaphela umakhomalo wafelwa imoto wafika olungisa imoto wafika endlini kababa umseleku waxoxa naye wasamtshela ukuthi into angayithandi ngokuthi iy'moto zingalungiswa or nje into ephathelene nemoto ingoba useke walahlekelwa unkosikazi ngenxa yemoto nabantu futhi ababeshayela bephuzile so nje uyakhathazeka uma unkosikazi wakhe e-driver sekulethi into efana naleyo kwase kuba-ke kuyaphekwa pheka umseleku esizo seswakhe ephekela amakhosikazi bafika bazodla amakhosikazi amathathu abejabulile umacele bengajabulanga yaphela lapho-ke u-episode 6 episode 5 waku-season 2 siyaqhubeka-ke kanti funa ngazisho ukuthi mase kufika u-season 7 zonke izinto abayikhulume kulama season esiswabukile siyayikhumbula ngoba silobu sibuyela kuzona ngitsine nginibona ukuthi u-season 6 ubesithuma ukuthi sibuyele ngemuva sibone ukuthi hawu le ndaba isishintshiphi ingakho-ke siqale phansi nanokuthi-ke njengoba ngiqala phansi mina vele angazi ngiwabuke lama-season amanye nabanye-ke futhi bathi hhayi ayikho inkinga masiwaxoxa sihlebe futhi ngokuhlebekayo sibagxike futhi la sibagxika khona ngoba ngiyabona nje ngiyasho ukuthi usiniya kaveli ku-social media sabantu sebethule benza ngathi bayambona sibe singamboni ngiyawabona amaxoxi ngiyawabona usiniya akekho laphaya kwi-page lomndeni kodwa uyingane yokuqala akaveli bamveza kancane isizathu salokho asazi uma bamfihlile yini njengokuthi umzali uyayifihla iy'ngane ngoba kuney'gebengu kodwa phela usinemdala noma mhlampe usineuye wacela ukuthi bengasamfaki ngoba mdala noma kukhona esinye isizathu noma kukhona-ke usineyasekwenzile okurongi i-punishment yakhe-ke akwakaveli hhayi khona ezinye izinto zibuye zisihlebisa njengoba sesiyihleba phela siyihleba masayidonke ngeke sisihlebe ubaba kuphela nomama siyabahleba ukuthi hawu abasabuzi yini bona ukuthi yini lapho isithombe sasinei nje besingasekho iy'thombe zasinei abayintshontshe ngani-ke kwipheji lakhe bezoyifaka ngapha ngoba phela siyantshontsheka isithombe ngoba phela nje uma ikuthi iphosti izosho ukuthi ngiyaziqhenya ngokuba ubaba wakho ngisho bengaveza isithombe sa-last year ayikho inkinga bazobe bemphostile asisho kanjalo ukuthi indaba yokuphosta nokungaphosta ihamba kanjani yaziwa abanikazi bakhona basuke bephosta kodwa uma sezophosta ezinye ingane enye ingaveli phela nasizobe sesihleba ukuthi hawu kanti kwenzenjani nanokuthi phela lezi ey'phosta laba abaphostayo uma sekubhalwa laphayana iphosti iyabhalwa ekugcineni ukuthi ngiyasiqhenya ngokuba ubaba wakho akasiqhenye ngokuba ubaba akasine akasiqhenye ningaqali-ke ukukhuluma eyi cha bakithi ningaqali ukukhuluma ey'neflu nayo iflu yaze yanomona ngoba ziningi iy'ndaba ziningi iy'gaxa ziningi izinto ede ngiy'hleka ngiy'bona la ku-social media ye futhi e-South Africa mna kanye zase ngiyabona ukuthi sihleli phezu kwemali amamuvi esingawakhipha ngaleli zwe lethu singashaya imali sikhipha amamuvi kodwa futhi uma ephuma la mamuvi kufuneka abantu abakwazi uku-ektha ngempela abazoyenza yonke le migilo ingane kwenzakalani hey ubabaza lokhu ubabaze lokhu enye nje ade ngisanda kuyibabaza kuthiwa khona enye iklabhu yobaba bodwa iyobhuti bodwa kuthiwa ziyaduma kuleya klabhu kuswelakala umuntu nje ongacasha nekhamera eke yobuka ukuthi abangeni nobaba kabani laphayana nabashadile maseyeza-ke ezohleba kuthiwa ziyaduma kuthiwa ongene khona ubuye sedide kusiyami ngangazi ukuthi kanti ukwenza ama-YouTube videos kuyongifaka ekuthandeni iy'ndaba kangaka ngiyovele ngilandele enye iy'ndaba abanye baze bayangixoxela bese phela naleli izokwenzela ama-views ngithi hhayi bo mase kufanele ngikhulume amahlazi abantu mase ngiyaboshwa noma ngishawa ngoba phela into yokuthi ngiyenkantolo mnange anginayo yokukhipha imali kuthiwa leya club iyashisa kude yobaba kuphela kuthiwa nje uma ngingaba khona ocuthayo laphaya ecashe nekhamera iyawa imishado icoshwa phambi khona nomunye abamshoyo-ke ngapha empumalanga kuthiwa nje naye futhi ubhizi nobaba abashadile kanti kwenzakalani ezweni mna ngivele ngibone ngathi uma sekwenzeka yonke lezi imanga ngaso singahlale siphekile silindele noma yini ngiyayidlalela mina ngiyathanda ukuyidlalela gazi kodwa ngiyaba serious kusendlela ku-YouTube angizili ngokuba serious ngiyoba serious kuleyo video edinga ukuthi ngibe serious mhlawumbe nje ngiyoluza amalona ngiyoluza amaphusa ngiyoluza amathuba ahlakaniphile lokhu kungabi serious kwami hhayi kodwa sizobona into engicelayo ukuthi ngijabule noma izimo zingavumi jabulani kodwa azivumi izimo kuyale nale kodwa jabulani. Ngiyabonga ithuba. Thank you so much for love and support. Bye-bye.